Na machomane asnate ke tswa kwa spetskop magopheng magistrateng ya nebo ke nna moredi wa khoshi Solomon morudi petla o ileng gore o ba dula gona mo mashishimo ba be ba ena le di plaza ba ba dula e le badudi ba ka mo go tloga go tswaleng ga bona ya ba taba ya gore ka 1944 ba be ba tloshwa fa ka nthole ya first removal ba be ba falalela gona kwa spetskop kwa ke mo ba go ya ba hwetsa gona le felo le ba beng ba le file ke khoshi kholo KK ya ga sekhukhune gore ba dule fao le setšhaba sa gage se ya tlositsweng le sona dimaine di tsena ka tsela ya gore ile re ga ba shetse ba mushutsa le fasu o le bushetsa diatleng tsa beng ba bona khoshi phetla ka go tetseba gore be le khoshi ka mo le mushu wa kwana le yena ga dira di application tsa title deed kwa ba kwa fihla mo ile gore go ba le company re bitjang Aquarius ya ba le tumo ka go bona gore ka monageng ya khoshi phetla gona le serafio se re se bitjang mineral ke mga ka yona tsela ye ya be le gore khoshi phetla o kwana le ba company ya Aquarius ke ga ba maina ka mo go fihla 2011 ke molara go fetsa mine o tswaletse ka lebaka la ga mathatha kileng a ba gona mathatha leng gona mo di plaseng tsa khoshi phetla setšhaba sa khoshi phetla ga se hlokomelwe re kwishwa bohloko go gore bo ra di mine ba re bitjang gore ke ba ja moruo wa ga borena batho ba e bile re ba bitjang gore ke ba ke the locals gona ka tsela e khoshe ba sheleng ka gona ba tlo ba sa ba hlokomela mo eleng gore go a nyamisha gore ga ba fiwe first priority mara ge re ya tafleng re bolela le bona e ba taba go gore o ka re ya kwana mara ge re furalelana dilotsela ga di saya ke bolela in terms of ditoloja go tswana le development batho ba leng ka mola ba sa phela bogoba jola jwa kgale mo e leng gore le ge di opportunity tsa mešomo di tswelela ga ba ba tlhokomele gore ba tlhagane le bona as ba ba fe first priority
ka ka lebelela na ga ya ga borana e khumile kudu ka dijo tsa tlhago ke nya go e bia ka mokopile re ya kgone then ya be a huma ka tlhago yona ka boyona e khumile a ke bie so so gana jwale re sna ng di clinic bana wa ba bona ba gona ndate ngwana ke tlhago ra be gona malo ba kirile ge ke bolela le batho ba bang ka re ga o ka lebelela bana ba ba le mo go ba le kana ke generation o ka re ke small generation e le gore ke size 80 ke le ka re go bona ka re he bathong nke re etsweng re eme ka re le ya bona re tlalashi a re sa nyaka go dira ngwana mo tlaleng ka gore re dutse mo gae basadi ke ba ba dutse banna ke ba ba dutse ga gore wa lebelela gone ba berekang
tso tso khole re le bona go le yona mo diplaseng ga go le mo lefatsheng na ga borena la shaga ke sekolo ga rena dikolo ga botse bana ba rona ba tsena dikolo ko mashishing ba travela 80 km ka letsatsi 40 go ya 40 go bo re sponsora ke government ka transport re ba le challenge ya gore maybe 2 to 3 weeks mo kgweding ga e be gona then ba ba na go le tšhelete ba haika ba sana le tšhelete ba lof ka tabeng ya sekolo ka secondary school primary re na le yona mo nageng e saleng e diragale dira ke maburu mara for now re šomiša jalo ka primary ya rena mo nageng ya gabo rena
Mam Mohlala, I started the school in 1983. When I started here, it was only these 2 classrooms, built by the manager of the school. The owner of the farm was Mr. L.J. Malang by then. So we were only 2 when I started the school. And then the owner of the farm says to me, if you can teach the learners, only 2 can read the Bible. So I, as an educator, I said, no, I can't do that. I have come here to help the community of this place because there was no school. So I started with grade 1 and 2, only these 2 classes. I was with Mem Monica Matenji by then. We were only 2. So in 1986, I started to expand the classes to say we cannot have grade 1, 2 only, and the learners to read only the Bible. So I expanded the grade up to now. This year, I started grade 7 in 1987. So now our school is starting from grade 1 up to grade 7. I'm the headmaster of this school. My challenge is, since my learners pass from here, going to Mashishing or Skila, my challenge is the parents, they are not working. After passing grade 7, they go to Mashishing or Skila for grade 8 and 9. Passing grade 12, they are sitting here at home, nothing, the parents are not working. So I have a challenge concerning those learners who are, learners who want to further their studies, but don't have money. We have some sponsors from the nearby mines. They've sponsored us with computers. They're sitting there. No one can, there's no one who can teach these learners because I myself, I'm computer illiterate. So I need somebody to help me, to help also the learners. Even the community to can benefit from the sponsorship that we got from the mines.
Re na le mathata magolo re lebaneng le ona ka bana ba banyane. Gantšhi go tswelela di-piece job mo di-contract-eng kapa mo go sa lemang go fumanela gore bomme wa bana ba ka ba dira mmerekonyana jwa lebakeng sa gore go na le bana ba banyane ba distepe ga ba kgone ba bere ra tlhakana re le community ka moka ka ga re faceane le that challenge. Ra bontšhana bokaone gore bokaone e ka ba eng ra fumana gore go ka ba kaone ga re ka fumana sumbote ra tlhakanya di-R20 ka kgwedi ra mofa tsona ena khipa bana busy then ra nyaka building somewhere go na le mme wa fetsong go dira ntlo ya Brixton na a berekiša ntlo ya moabugale olalong then ra kgopela go berekiša ntlo eo ya mobu ka ra movile ka mo go yona dula ka ra ntlo ya Brixton ke moo re bone gore go ba kaone mara ebe e tloga e le tlhotlho e kgolo gorena lebaka kore bana ba santse ba etemošetšentšhe pele ba fitlha go grade R ka gore ke yone ba fa ntsela ya thuto re a e tlhoka crash mo nageng ya gabo rena ke challenge e le gore re lebane le yone re ba le mogopo o lebe le re na le takatsa gore di-mine ka bogause di ka re thuša gore direla crash
crash a e gona re no dula le bona gona ka mokgwa bana re lebelela and then sekolo go iwa kgole sekolong koso re latele sekolo Posfontein and then ga ile le secondary koso re a e toropong mara ke dula ka mopakaneng o bona gore ke distance jwa and then ge pula e nele tsela ya rena ke dikotikoti ge pula e nele bana ba ye sekolong ga ba ye sekolong koso ba re busa e a tanya ga e sepele koso re emele tšatši le go swabile mo fase and then gore bana ba kgone ya sekolong
ge le ka lebelela rena baswa re fiwo mogare ga bakgalabi mara still ra attenda di meeting tse leng gore go swantse go nka bo emela bakhalajwa ba go ya rena ka bakala ga re nyaka gore maybe re ga thushwa yona trust maybe ga re tshe ra ya dikolong maybe ga thusha le bana ba rena ka di bazari rena le bana ba na le matric ba phasitse ga botse mara ba enda pele ba dutse ka magaeng ka bakala gore mine ga gona ntho re thushang ka yona ene se ke beng ke se duma gore tabe ya trust ke gale ba bolela ka yona mara ga re bone mogola ntse re bone tshwela pele na mine wa yona o sangwa foji ya batho ba bana ba ba rena ge wa tswa o tshwela pele ka bona o ba tsentsha dikolo ba direla jela le jela gore ge trust etla ke mo ka ebele gore ke etolele gone bona ba go mafao ke tuma ke beng ke duma gore mine ga o tshwe re thusa ka gore gone jwale bana ba dule ba felela ke nako ke ne mengwaga e mekae bana ba nna le bo 2 to 3 years ngwana pasti matric a dutse ka gae ga re golege ka selo mine o le ga botse re gola kang ga go berekwe ga re sekolong re dutse
and then a ke bolela ka taba Rustenburg e na le training center ya bana ba mobu ke yone e le gore ya re feketša ka gore e na le training center ya bana ba mobu di-mine tse ka mokana ga tsona tja kwa Rustenburg e na le training center ya bana ba mobu and then ba traina ba fetsa ba fa di-certificate ga ba fetsa go setsa di-certificate ba tloga kwa ba tlamaga ba rena ba tlo bereka ga ba tlaka certificate ba fitlhang ba hire ba bereka ba botsa rena ba rena a re tsebo mmereko just because rena certificate gobane bona mine tse e le go 10 maga ba rena so around rena ga gona le ka itee le gore wa ya bale training center yona a eo le ka gotee ga gona o na o le training center mola e le gore training center e ke bana ba mongwe ka bo le bona ba na le training center gore le rena ba kgone go ruta ga ba bona gore no ka thuto ga pala ba re kgone gore leka ka di-training center gore le rena re kgone go improvenyana
re a tsewa gore batho ba ka se bereke bana ba rena ba ka se bereka mokana ga bona ka kwa mining trust ya ga shetse le gona ka ge le ile la tlhalosa gore e tlo ba le thufu mo bathong ba ba tswang molese ba tswang tshufi bana ba rena ga e ba thuse go ya diyunibesity e ba thuse go ya di-collegeng and ebile re nyaka le training center gona ka kwa e tlo go ruta bana ba rena ba e leng gore ba fase a kere wa bona gore dinaga tse dingwe gone jalong kane go botsa mo go na le di-shop ke tse di tsere ke batho ba e leng gore ke ba tswa dinageng tja ka ntle
at least bona ga nka bere ba re thwala re a bereka ba real apeteo motlhomo a kerešha ka two ka mmaine go chaiwa ka two nta re ka mo kana rena ra tsena sekolo go tloga ka two go ya kwa gore chaya ka bo 8 gore ka bonako mang a gona bothata ke mo e le gore re bona ka re ba ka re thusa selong ba ka berehira ra bereka nta re ka mo kana ba re tsenya apeto ya bona ka ba bana e se gore ba re tsenya apeto go tloga furugo ontlhile ka thomi a o bua mo o jang ga botsebotse ke bothata e rena go le yona
mo ke ga magolo ba rena and then re rile ga re tla ka morana gana go boela marago mntho mama kereke ra nagana morago mo go tswa go bo magolo ba rena ke ga re tla re tloga gona ka mopakaneng ke tla le bana ba re no metsi ka nokeng re khonyenge and re apya ka molo fase re tshatshisa ka disola
metsi ke tla re a gona ka gore ga se a tlhokisitseng like poholo dilo tse so a re a goganga fase re nwa metsi a e le gore a elele nka no le iša ka le bontšha mo e le gore ne metsi re a kry-a gona re ga moo diphoofolo le tsona di nwa moo ga gona specific mo e le gore ne ke thukunyana mo le re rao wa go nwa batho mo gona diphoofolo re no ya plekeng e one ra ra tšea metsi moo that's why ke re ga se a tlhoeka ona re ka no ra gona mara go ya le ka maphelo ka re se ra swanela gore nka ba re nwa le diphoofolo ka kua kare ga tšhireletswa ka seno gone bano nka no re ke nwa ka moo go tse e le gore e mongwe wa tlhapa kwa godimo a ke bone or something se wetse ka mo metsing obvious gore a re ge nke se a lwala obvious e tlong affecta the heading
concern ya rena e golo ko gore a rena di-clinic a gona clinic mo ge motho a lwala ke taba tsa gore o santse o bitse ambulance e mishe mashishing and is about 50 something case
go sena go le clinic gore a re ka mantswe mang kurukuru ke tla no e bolela mara ga botse ke ya bomme ka malwetse a bomme go ba bomme ge le kana ko ile a bona gore mohloma tlishe motholofaseng ya ba gore mohloma ntho e fihla bošego ke problem ka re ambulance go so thoma ka go founa clinic ya gauswi ke rosenekane mara mo aga borena at least ga go ka ba le bang gona ga se šome di-mobile ra agela tliliniki e leng gore motlhomo batho ba bomme ba tla kgona go ya motlhomo wa le batho ba ba godilego bakgekolo ba galae ba kgone e fumana ka ba gauswi jalo ke e le gore motlhomo wa e ka re tswela mogola eo
re tlhoka tliliniki ra eduma gore ke ka ba re agela yone mo gauswi re kgore lo ikgwetsa nako nngwe le nngwe bona o jela ke se re ke teng ke tlhatsa ke phiega ke mokare ke tswa kae ka docteng ka gatshe ka baka la go tlhoka tliliniki ga e betliniki le gausi nka bamphele ditlhare gongwe di a ema ale ke katane go ya docteng
e dipala tse tsa motlhagase tse di tlile ka batho ba Booysendal so ba gopela gore ba tseye motlhagase gore o ye ka kwa go bona rena ga o re direle mabone ga o re direle selo ga le di bona di le mola dipala tsele
ntho e re sokolang ka yone ke motlhakase lepata ga re nao mo re agile mo moo gamawele jale ga re na motlhakase ka malapeng gone jalang ke bolele ke jana re phela ka disola re a sokola
ga re bolela le bona a ba re thaetse
and then bana ba sekolo le bona ba tia ke taba transport go tshwana le gone bona dipula di ano last week ba tloga ba tsere about 3 days ka baka la gore tsela e a o ka tlhokomela ga o fotoga o e tswa ka kwa tharo dungwe feta matamonyana o ka re 2 la we 3 before mo motseng o wa bona mola ya kgerega ka mo thuko ke lope ka mo so wa dira gore bese se ke atla le ka ntlhe ele ka kwa e senyegile ke kgolenyana
bana ka sekolo ba sokola ga ba sentse ba e sekolong lebaka ko gore tsela tse di senyegile noka ke ela mola le bridge le ela mola ga le tletse o ra re bana ba ka se sekolong o swala gone wela a kere wa tsoga ngwana o nyako ya sekolong ga e pula e ne le bosego noka e tletse ga e fitlha mo lekgwetsa noka le e tletse bela morago a gona nto ebile a ka e riago ela ga kare a le kwa sekolong kwa ba le kwa sekolong pula yana pese ga e fitlha mole ba fa sekontiri mole a e fitlha e ba fološa ga e tshelele ka mo kare ke le rageng ga ba etla ka maoto ba fitlha ka mo nokela ba kgwetsa le gore nokela e tletse ke moka ke taba ja rena batswadi ba bana ba re santse re bone polane gorena bana ba tshela jwang ka moo
sebetso ona a gona ga botse ka re dula gauso le di mine rulang gauso le di mine tse a re di hire a di re hire re le baswa bontsi ba rena rona ba mogae a rena mishumo di entertainment tse re bang na tso rona di direla rena ka di charity nyana tse re di dira ntle le donations tse go swana le go ndua le ga re bona re le mo re zame gore rena ba re tere keep it busy re le community re community ya ke o skap krala re gauso le di radio di tournament tse di swanang le tse e ke tsere te keep am busy ka tsona ka di weekend and then a re na re le ba pala mo dipolong a bona lo ene gore sama ge ba bapala ka mo a gona ntho e direga am because a o ka lebela di ground a di clean a gona batho ba re thushang a gona mafapa ba tlong re bonang gore re phela yang re le batsa le dipolo tse re no ba pala for just entertainment but ga o lebela di ground a di na sele ke merotlhong a di a krapiwa a di a diriwa selo so ntho engwe le nngwe rena e no ba difficult re le baswa ga gona ntho e le gore kana pa re bolela gore proud ka yone
re ba le problem taba employment ka re go kosa re be le negotiation e telele ka kudu mola ele gore go ya ka mokgwa re na re tsebang ka gona bare ka thaba ka gona kore ka ge mmaine le gaufi le rena go be le percentage gore automatically ba tlo tšea mo go community ya rena ra se ba ka le ba bang e no ba automatically ka go bana ntwa mathomo batho ba le go fa ka ba se ba ile ngore ba bang ba bona ka ge le nna le bona re bophele bo buang ba fihla botswading e sa le bana jwala ge motho a sa šome gopola a ke no tšea motlhomo ba bomme ba kaone go banka re bana le grante ba ekgwetšago ke re na banna ba re ganetse jwala ga o le monna goba o sa le motho wa lesogana ga o šome o ephediša kang mekgwa go ephediša e napa e palamo ka gobane re kgole toropo ga re bole gaufi le toropo e ka ba kaone jalo ke nte kore ga o ka ba le percentagego mo mmaeno o ka kgonang gore thuša gore automatically ge go nyakega batho ba ba itseng goba motlhoma e certain percent ka mmaene ya batho ba ba ordinary labour ba thoma ba hwetša gore ke ba thoma ka bona and then ba re direla le gore ka ge e le gore truste ba setse ba re boletse ka yona ga e ka tla re isetša bana ba rena dikolong ba ba setse ba feditse matric ba ba nyaka go boela meka kore di-field ka moka tse e le gore di ka kgona go upgrade-a motho gore a tla kgone go thwalega ba re isetša batho ba sekolong ene a reng nto engwe le ngwe le ngwe re e kwane go le bona go tshwana ga re e kgopela ya no ba ka mokgwao gore batho ba rena ba tle ba seka tle motlhomong a o fetsa bano lela ba lela ka di-minda go na le nto engwe e leng gore yona bophelong jwa ka ka moka ke e rate ya ke tlo e bolela ya go toitoi at all a ke nyaka toitoi e baka ke gore go ba le settlement goba motlhomong wa seating ya gore re bolela ka ntho etseo goba motlhomong a re kwane ka ntho etseo mara ka morago ga nako nto le ya change ga go sa dula re no bona e changee ke nto e le gore e baka toitoi and-e toitoi ga ena progress ka gare
so about that nne ke naganne gore re ka create-a e-learning facility gore ge bana ba etswa sekolong ba ka kgona go ya ko e kwa di-facilityng ba ya ba nyaka information about di-assignments tsa bona le di-homework tsa bona
business e le gona e leng gore e a bereka gone jale mo di-mine ke business e leng gore e supply labour ebile e bereka mo mapanteng e ya cleaner ebile e dira le mmereko wa electrician then le wa reclamation then ke mmereko e le gore re ntse re o dira then tse di leng gona tse dingwe ke tse e leng gore batho sa le ba registera a ba so kry-e mosebetsi then ba nyaka tlhatlho gore ba tsene ka gare ga business ba santse ba iriwang go registera gona go gona then temo e leng gona ke e no ba e ya mashimo e ya go lema mahea a ke tsebe gore kwa Booysendal se e leng gore re ka se iša kwa e ka ba bopi motlhomongwe ka gore ke mahea le go supply motlhomongwe mahea kwa Booysendal gore batho ba kgone go ja ba beše nthene le dikgomo di gona ka mo nageng projecte e leng gore ke ya dikgomo mara ga ya tswe registeriwa mara ke ya batho ba e leng gore ke ba ka moka ke mokana le yona re nagana gore motlhomongwe le ka ithuša ka taba ditlhare le tse dingwe efe ba nyaka funding jwale jwale ge e ba motlhomongwe Booysendal e na le cash ba ka supply nama gape kua ba thuša ke lena go bala ba direla butchery
Look, apart from farming, agriculture, tourism is a big seller. I mean, South Africa is one of, it attracts quite a huge number of tourists. Many people want to come to South Africa. So we're saying that as opposed to selling one story, because remember, people go to you know, Cape Town, they go to Kruger, but there's also what you call community tourism, you know, homestays. We need to promote our villages in such a way that we can bring these elders so that they can come and tell the story, tell the culture, tell the history around this village, and of course sell it to tourists. So that in itself is not only building our history and culture, it's also helping us to promote our culture to the world over.
So if the mine can, for instance, invest in your irrigation schemes, you know, that will assist our communal farmers within, for instance, the Kafelskraal. I mean, there's no water there at all. So by exploring or investing in those irrigation scheme, that will assist those people to, you know, start earning from agricultural farming. And the other point that I also need this trust to look at is some skill development programs. You know, as I've indicated that there's a lot of unemployment, you know, we'll need to start with the ABET process. I believe that has been set, But I would like to also to reiterate that we're coming up with skill development programs. For instance, artisanal, you know, train our youth in mining apparatus, mining equipment, and so forth. So I think, having said that, we'll really appreciate that the mine also, in their part, you know, ensure that social responsibility is attained and our communities are the livelihood of our communities is improved.